kwakukho ama tourist afika apaka imoto yawo kanti indawo le inenkawu azazi inkawu muzi ziyathanda ukutheka over zafika zatheka over zagcwala emotweni xa efika ama tourist zalela lapho qha ngebhadi inkawu azikwazi ukuqhuba istora singenkawu into yenziwa nkulumente walifumana izwe qha wangazi ukuthi izwe liphathwa kanjani ingakho kunje futhi ayipheleli urhulumente sinabantu bafana nenkawu ubagxothisile bonke abantu ekampanini washiyeka unguwena ophezulu qha njengenkawu awukwazi ukuthi ikampani irana kanjani akukho nto eproductive eyenzakalayo sekunguwe unomqondo wenkawu ikususa uthatha indawo ngendluzulu ugqiba ungakwazi ukuthi ifunctiona kanjani kubalulekile ukucela ukufundiswa kubalulekile nokuzehlisa.